OZ, everyone OZ. Okay, throw one line, throw one line, throw one line, you know? How you got team, no? How you got team, no? Okay, anyway, get shadow gun, 5, 4, 3, 2, 1. Omi, 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 Kiana, Kiana, Kiana. Defensive, defensive, Kiana, 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 Kiana